imyaka ibirangiye imvura idasanzwe yaraguye imyuzuri iratera imisozi irasenyuka amazi kiyaga Tanganyika araduga ku rugero rudasanzwe atera amazu abantu baratizabo imirima ibibanza byo kwidagaduriramo biratwagwa eka nibibanza byakoreshwa n'abarovyi haba mu rudandazwa naho banikira mafi aho baruhukira eka n'inyubako zitandukanye ziratwagwa abantu basigara bifumbereje mu Burundi abantu barenga 1,052 barakozwe ko ningaruka ziduga ry'amazi kiyaga Tanganyika nkuko biri mu biharuro byashizwe habona n'ishyirahamwe rijejwe abimukira OYM. Ikiganiro tahura cuno munsi kidushikara muri komine n'intara ya Rumonge aho imiryango irenga 1,800 yo muri iyo ntara isanzwe iri ku nkengera y'ico kiyaga ku burebure bw'ilometero bishika 65 yahungabanijwe n'iryo duga ry'amazi
ihinduka ry'ibihe kubizanye n'ikiyaga twe twabonye ku mihinga n'ihinduka ry'ibihe canke co bari kinzana catumye amazi yongera kuduga
mu kuduga kwa Tanganyika ndwaduze iminsi myinshi ngiye kwaba nk'ukwezi kumwe kwezi kugira kabiri kubica kuramena kuko aho hose bajya abana bose bahagaze hajya bahagaze mu ahahora amazu yaraduze bose urabona ko baciye bahera no kudandaza ubu mu kumanuka ndiruramanuka ngiye kuba kamanutse n'akantu n'imetero imwe gusa niyo gwamanutse kuko aho hose hari ibiti amazi yari amaze gushikaho icyabaye igitangaza ahubwo yabaye igitangaza kuko amazi yahora kure rwose yari hari imbere hajya hari ndubona hajya niho hari umwiso w'intuze hajya mu atari hagati hino inyuma hari amapave gusa y'ibarabara ryaragenda rigashika hariya kuri iriya hoteli yatoye nitumenyesha icyo byavuye ko
kiyaga no kiracaduga ngiyago mwabibonye kiracaduga kandi iyo hageze nka murano mezi gukwezi kwa kane no kwa gatanu huko tukunze kubibona kiraduga cyane n'umurindi munini aho mbere ku munsi kiduga nk'imetero urumva rero ntako birifata kuko turashahahombera naho mu bura twa abantu bamwe n'abantu usanga bari yungunganije bagasegenyesha bagashira haruguru hose kiriko kigenda kihasatira kuko nobabwira ko ahatari hake ikiyaga caraduze kirarenga za metri 150 urumva rero kirasatira n'imihana y'abenegihugu kirasatira n'ibindi bikogwa abenegihugu bari basanzwe batuye hambavu y'ikiyaga Tanganyika bari basanzwe biyungunganyamo urumva rero biracagoye biracagoye ntako turiyungunganya vraiment turacarindiye ngo turabaho kizogarukira
kwegwe ni abantu ringa mu kigo cyo muri semina twaronse ingorane y'amazi bwa mbere y'amazi yaduze 2020 ni yari menshi ariko 2020 y'amazi yaduze menshi cyane buramatari yari yaje gutemerera hariya hefu asanga abantu bari mu mazi avuga kwere aba bantu bafise ingorane sekitera cyangwa ushikirana kwa buramatari kwa mustaneri acavuga jenshi akabo bantu mu batu bari mu kigo cyo muri semina ndashaka ndabafashe kubera ahantu baba ni ahantu habi cyane abantu barashobora kugwara imibembe kubera ijya misiba izajya mu mazi imvubu baca baza badadushira nga bakadufasha nukuri turashima imana
turabyeshi hafi amajana ngahe turi ngahe ni beshi sino baharura kuhera hari ya kuzunguruka ino oyo urabona imisegetera abana harufise abana batandatu harufise babiri harufise batanu harufise bane harufise uko nyene bituragira turasumbana n'imibiri urazi ko isumbana abandi bagiye kusaba indaro kubera imbe iri ngaha nimbi cyane gose nico gituma abantu baguma basinzikara bagwa kandi urabona hari ku mugaragaro ku bugaragwa abantu ntitwifuka twifusha ku gashuka cyangwa ku kareta ufise umuryango w'ugusasa wifuke nibyo gukwira kubera imbeho izana na hose izana na hariya ikacino oyo mu myenge y'inzu hose n'ukuri mudufashe n'ukuri turabasabye n'ukuri
ingaruka jewe hanini ndabona menga ingaruka yarigeze kuza mu minsi heze musaru warameze nk'ugabanuka ha uruzi rwari rwate rwari rwabaye gwinshi ibintu byari byabaye nabi gose imbaga zirabura abantu tuvuga yuko ngira ngo ukubwira guzuye nico gituma imbaga zubazarabuze
rashonje imbeho ni nyinshi dusangira itwarete no bonga muri parke tugwa na infection abana bagwa malaria inkorora nabagabo baragwaye
twewe kuva dushika ngaha baradufasha ego kweri harige badufasha vya nyuma nitwasubiye gufata kandi bindi kushika uno munsi tumerewe nabi turagwaye turagwajije abana kubakuze nk'uyu mutamakazi wiwanje yitwa kwa rumufyeyi wiwanje nubwo abantu bose namasura rwaragwaye ntafisa amafaranga ndamuvuza ko ukujyaho turya nabi aha ingwara ni nyinshi abagabo kubagore twese duhurira amazijya twarete hajya kandi ni ingwara itsa kukubera ibici byirondo kafite situza guhurira hajya tukabona ko tugwara amafengsiyo tukagwara intuze ingwara nyinshi zitandukanye
subona zihagaze aho ziri mu mazi hagati
byinshi barahumbye tuzaramenagurike ahari nzu nyinshi gose hari nzu nyinshi 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 yaho si hari inzu byagarukira hari abya ntari mu mazi zose zaramaze kuhenagurika ingaruka mbi yagabaye kubari bafudusaha mu karase
twarahahombye ibintu bitari bike na cyane cyane twarahombye ibintu bijanye n'ubuyungiro bwo kwandikira kamafi twarahombye amazu yari yarubatswe ya kijambere yaho abarovyi baruhukiramwe ku mutaga iyo bavuye mu kiyaga twarahombye aho amafi bayashorera imbere y'uko agurishwa agashika ku masoko hirya no hino mu gihugu twarahombye ibintu bitari bike cyane byari hagufi ya amazi uko mubibona na cyane cyane aho twari dusanzwe tudandariza hari hasanzwe hari amabutike hari hasanzwe hari ibibanza by'ingenzi no kuvuga ko byaratwawe n'amazi ibindi birasambuka gutyo rero ntitwashobora kubandanya twiyungunganya nk'uko byahora mu myaka iheze
irihindagurika ry'ibihe imvura iragwa ikonona imirima ikabomora amazu menshi ugasanga ibintu biragiye ari byinshi mu mwaka w'2020 imiryango ishika 181 yarakozwe ko nico kiza cyayo cyo duga ry'amazi yatanganyika nivyo kuva ico gihe gushika ubu twaratanguye kubona ko amazi yatanguye kumanuka rero uno munsi aho tugeze mu ntara twari fashe turakorana n'abajejwe umugwi w'intara ujeje gukinga ibiza kuvyo dushoboye hanyuma ibyo ndashoboye navyo twaratabaje abadukurira ku rwego rw'igihugu kandi baradufashije nk'uko biboneka rero uno munsi imiryango 44 gusa niyo yakoranijwe ahantu hamwe nayo iyindi miryango nk'uko namaze kubabwira yari imiryango 181 iyindi miryango yagiye kwakirwa n'ababanyi ikintu cyiza cyane twashimye mbere tukatera intege abene igihugu mu ntara ya Rumonge bakiriye abari batewe n'amazi
ikiyaga kiduze no kuvuga ari ibintu byinshi usanga bica bigicafuza bigaca kandi byica kwa dufi duto murazi ko amafi buriya avukira kogaraga kuri ha ku nkengera z'ikiyaga hagufi rero ikiyaga kiduze kiga kikarengaho cyahora kigera birumvikana yuko hari imicafu myinshi ikijamwo ivyo bita pollution nk'akarorero no baha aho caduze kurenga kurenza imeti 5 imihana y'abantu buzo bwa sugumwe bwose bukabomokera mu kiyaga hasaha gusa mu kanyenko ko muzamagara hehe hijya hose ugiye kuraba aho cagiye kiduga cagiye gitera amazu imihana yabene gihugu gutyo rero gasanga imyavu iba muri iyo mihana ugasanga ubuzo bwa sugumwe bwarabomotse ugasanga ibintu byinshi byinshi cyane bikijamo kandi bibi bigenda nyabuna kwica amafi kugira ngo ntashobore kugwira ibyo rero birafite ingaruka mbi kandi ikomeye cyane ku kiyaga Tanganyika kandi ibyo ntibyo ntibyabaye ngahe iwacu gusa nkuko mbona caduze tugiye kuraba muri ibihugu byose bine dusanga ico kiyaga hose byagenze nkuko mubona aho iwacu i Burundi byagenze
ivyo Ry'Amazi amanutse akaza nabi ashikira mu ruzi Tanganyika ugo ruzi nago amazi atangura gushikira muri cha kibanza amagi yifi yategerezwa gukuriramwe kugira ngo dushobore kuronka mwimbo mwinshi w'amafi rero twese hamwe duhamagariwe gukingira atavuyemwo ico kiyaga kugira ngo byukuri kibandanye gikingirwa nico gituma tuvuga tuti hambavu y'ikiyaga cha Tanganyika hajya amazi ashikira tubandanye tuhatera vya vyatsi bikinga kugira ngo bishobore kuzana ka kanovera akanovera nako aba ariko amafi ashobora kuvyariramwo akanakuriramo
nukuri nkuko mubibona bashaka mudushikirize tubari mubivuge muri leta mudufashe nkuko natwe nyene tusaba mubidufashemwo leta idufashe nukuri murabona nk'ibi bice nukuri si bice byo kubaho abantu kandi
nkuri tushaka mudufashe mudukure ngaha turabafukamye cyane cyane mudufashe yo dufashe injya kuba turashonje turungira badukure nga kuva batubwiye ngo bazo dukura nga turarindira twarindira wapi bavuga gusa maradi ngo bagiye abantu baba mu kigyo kigyo cyo muri semina tugoma tubakure turarindira wapi nibaza kudukura nkuri mudufashe mudukure nga turabafukamye kweri mudukure nga
njye twasaba nukuri mudufashe turabasavye turabafukamiye icambere kuva baduhendeye ngo bazoduha ibibanza bareko baratubakira ntabyo tubona nibaza kutwereka ngo ngibi ngahasha nke twabironse yani twararindiye turaruha ntubu imfashanyo ntituronka cyeco nasaba kubwanje n'abantu bose nuko nyene ivyo mvuga n'abandi byose n'icyo bagenderako mwafuma mudukura nga mutwereka aho mutubaka canke mutubaki nyomba ubwo buryo mutabufise murabe ukuntu mwokwiyunganganya mutuhereza ayo mafaranga basi y'ukupfuma tugura basi n'akandi gaparisiri gatoyi naho kubakangana n'umunwa wiwese umugabo dushiringe mwinzu tubeho n'abana turonka amagara meza tukora ibikorwa byacu nka kujya twabikora kubera mwo bamuhagije nk'ubu rero nituronka n'imfashanyo hari ge bazanye imfashanyo bahereza abantu bo hanze twebwe ngani turuma rico batwinuba ni giki kandi twe twarazamwe dufise amaparisere n'ubu tugova nga ndakwereke mu paraseri dufise kandi niyo mvuyo ubunyene mune mwe mumenya rero ico muza kuducikiriza iyo mbere badufashe nyumba rigutukura ngaha nyumba baduha ngo gahera tufume turonda kandi ka paraseri
mungingo zavu tubandanya tudodora hijya no hino mu bafasha mbere reka mbere nje ncha iwanyu nongere nsabe amakete menshi twara yarungitse kubadufasha kugira ngo byukuri aba twamaze gukoraniriza hamwe babandanye babaho ibyo rero tudashoboye ningoga na ningoga ni mwivyo ariko kubafungurira duke duke tubandanya tubabeshaho nkuko abene gihugu bandi basanzwe babaho ariko tukifuza yuko byukuri nakijya kibanza barimwo bo kivamwo hakaba ingingi ifashwe bagafashwa nkuko twabisavye hanyuma tukabashira mu kibanza cyiza kugira ngo bashobore kubaho neza nkuko tubyifuza warandikiye ubushiranganje bujejwe ibidukikije twerekana ibyo tumaze gukora kuko gushika uno munsi turafise n'imiburi buri amahegitare atanu twasabye ubushikiranganje ko bwo yarekura eka mbere hari n'ikindi kibanza twabasabye ubushikiranganje bwo bushikiranganje nyene nibavyemera nibaza yuko abazogenda barashikirwa n'ivyo byago tuzobandanya tubashirayo kandi abo twituye turabona neza yuko ico kibanza amahegitare atanu bazodufasha kucubaka kugira ngo dushobore gushirayo abantu batewe n'umwuzurira.
Dusaba leta yuko aho bishoboka yo turabira ibindi bibanza bisa n'ahantu hahanamye gatoya ariko bikora ku kiyaga Tanganyika kuko murabona nk'imirimo myinshi ya hano ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika isanzwe irangukira muri ibyo bibanza tukaraba rero yuko abo bagifise bagisigaranye uburyo ko bashobora kwiyungunganya bagashobora kubandanya imirimo yabo ikindi naco nko kumye hayo burovye murabona inyeha myinshi yaratwawe ubu abarovye ntibafisaho bakikumusaya twasaba leta yuko naho nyine tubishyize cyane cyane mbere ku bushikanganze bw'uburimyi n'ubworozi ko boraba ibindi bibanza dushobora kwimuriramo imyeha y'uburobyo kuko iyitari mike yarahuye n'ibyo byago
kuri iki cyo kubaka mu ahegera ikiyaga cya Tanganyika murazi yuko hari ingingo ya leta itegeko ribuza yuko muri za metero 150 kizira kuhubaka kuharangurira umugambi wari wose kugira ngo urangurireho nuko uba warabisabye leta nayo ikaraba neza umugambi ugomba kuhakorera murumva yuko inzu zizohaja ni inzu zizana bamukerarugendo kugira ngo bwambe nambere twinjize amafaranga kandi twingire n'ikiyaga cya Tanganyika tuharonkere vya bindi dushije kuvuga hejuru.
Ahanini ibi byashitse muri generation uvuga nti muri iki kinjana caba byashikiye ntibigeze biyumvira canke bamenya kwikiyaga gishobora gutaho cyahora kigarukira kikaduga cyane ku rugero nk'uru tubibona ko uretse ko tuvyumva muri kahise ko byigeze kuba biba ariko muri iki kinjana nibaza batabigeze kubibona rero nibaza nk'aba babibonye barafise ico bazo gira abana babo n'urundi gwaruka ruzo bari kuraboneka muri iyo myaka izoza mu bisanzwe kugira ngo cyane cyane twubahirize tujibukire kurangurira imigambi no vuga nti yiterambere cyane cyane muri za metero 150 kuko turabona byo kuri zya metero 150 zikizihanamye ikiyaga yuko kenshi abagiye kuzikoreramwo bikorwa bikomakomeye by'iterambere bahahombe cyane rero twovuga duti ku hambavu y'ikiyaga hafi y'ikiyaga n'ahantu ho gutinya n'ahantu ho kwiyubara kurangurira bene iyo migambi
kugira ngo ibi bibe biva kuri twebwe nyene twebwe abantu kuko ihindagurika ry'ibihe usanga ari umuntu ari we soko y'ibyo hindagurika ry'ibihe rero icyo tubandanya twigisha bene gihugu ni kubandanya bwa mbere na mbere tumenya yuko gukinga ibidukikije ari ikintu ntayigayezwa ndasubiye gusemerera kandi menyesha abene gihugu bo mu ntara yacu ya Rumonge na cyane cyane abari ku kiyaga cya Tanganyika bwa mbere na mbere kumenya yuko leta ikijya kibanza cy'imetero 150 atamigambi igomba kuharangukira yindi itazwi na leta icyo bakimaze kukimenya nkaca saba abajeje intwaro kumenya yuko iyo ngingo ibaraba ubwabo kugira ngo bayikurikize barabe yuko atayindi migambi yabe n'igihugu bariko barakorera muri ico kibanza cy'imetero 150 kuko ni vyiza yuko iyo leta isohoye ingingo abanyarumonge tuyikurikiza